Itzi pumai hau ite farua e Ahakoa te aha mukore Kia whakaro no mai ki ou I kore kore ana Ka whakaro ake a te aha E kore noa e tahi e rereke Kia mau ki o pai ta whiti Ahako te koke I Mana nui tō te aki Hei aha te whakaru I tī Tiro ki I tua tuara e Whakarono ki nā wai o roto e Kei wehi I te wehe nā I tō awa Tiro ki I tua, tiro ki I tua tua Koro tui roto pākoro e Ki a mai au e kore re re I mohi o e nui no atura Tōku ora nai na te hira ira He ora nā nā kau kei tuara Kei tuara Tiro ki tua tuara e Whakarongo ki nā wai o roto e Ke wehi te wehe nā I tō awa I tō awa, I tō awa